na msupa ame gas tuko lit. Ukihee tunazima tunaswitch. Juu wada kama kawa take a sip. Nizike teka mana kutuna sniff. Take degacy ya west overseas. Marisa